n'abandi bari bas n'abandi batari bwashike bose barahavuye bashika byo kora kinaga muri Kenya muri Bandar Lui Shassir yarashitse kajya kuraba biswe ba Soudi Abdara kajya kuraba bave mu Bubiligi aba ba Christian aba ba Lycée de Regre ugashira ko uyu Mateo ugashira ko uyu mwana kiri muto arade ukahoshya ko n'uyu niyukuri yavuye muri mu gihugu cya Norvège na equipe seroka yagiye intamba mu rugamba nako ari ko arageza gutegura match bariko bazokina guhera ku munsi wejo novuga ko ni Etienne Ndayiragije nako yazanye amaraso mashasha muri equipe nationale intamba mu rugamba harimo abana bakiri bato novuga ko uravye novuga ko ari kintu ciza cyane kugiye kuraba equipe nationale intamba mu rugamba twa tumenyereye amazina gumagaruka ari yayandi ari ba Said ntibazonkizo gashaka abiswe ba Frederic Fer egreve na kinyafise experience mugano uvuga ko kuba yahaye icizere bano bana bakiri bato nacyo uvuga ko ari kintu ciza cyane gusumba
nabana bakiri bato bona buka yusaka nabana uvuga ngo bamwe nibwo bwa mbere batumwe ko mu giserukiro gihamba mu rugamba nkaba ba mukono Erdinyo shirako musore yavuye kwa Flambeau du Centre ndavuga musanga ari shirako nabasore ba Fred nga kwa Vitaro nabasore uvuga ngo bakiri bashashe ba Mudera Kibari kwa Gasogi nabasore uvuga ngo bagitumwa ko ndetse nabandi uvuga ngo batagira izo selection nyinshi n'umunsi bagiye gukina urukino bagiye guhura Madagascar kandi ubona ko niyo Madagascar nayo shobora kuzana uvuga ngo nayo yatwiteguriye kuko nayo nyine arahani gomba kuyikora nayo nyine gomba kwishitsa kuko waza kurara no muri Madagascar no munsi barateye imbere ku gwego rushimishije kandi rero uvuga yuko nabo nyine ntibitegura gutakaza zino match Burundi namba mu rugamba umenyereza tenda iragije ategure gute kugira ngo tubone umusaruro mwiza ku namba mu rugamba mu rukino rwo ku munsi wejo
nyimba ibyo biriko biragenda bishika aho biriko birashika nuko nawe ari karashyamwe ngubu kandi nuko afise nabo bitwa ko bari ko baramufasha nabo ari ko bagenda babyitwaramo neza cyane nibyo umusaruro ntabwo ari mwiza cyane kandi nta nubwo ari namubi ndavuga kuri equipe nationale kuko araba parakuru yitwa Etienne Ndayiragije kuva afashe equipe nationale nibyo nta qualification imwe arashobora kuba turonsa ariko aja kuraba n'ama match amaze kuba kina nibyo harimo ayatsinda harimo nayatsindwa ariko ukabona neza cyane yuko hariho ibintu byinshi ariko arubaka abana neza ko ariko aradutegurira ndavuga equipe nationale yo muri kazoze nibyo twaje kubona ahamagaza abasore bagiye batandukanye baje bapfa mu gihugu cy'u Bubiligi babana bakiri bato y'imyaka iri munsi ya 20, 21 ndavuga nk'aba ba Rade aba ba Lycée de Regre nkuko ndavuga Eric yari karabivuga ariko ubaje kuraba muri rusangi nkuko nabo nyine yavyivugiye ndavuga mumenyereza mukuru intamba mu rugamba ati tugomba kuba dutegura equipe nationale yo muri kazoze ati tugomba tuba dukora equipe ati nibyo biraryoshye kubona ba ngo ama equipe amwe namwe ari karaza canka abakinyi bamwe na bamwe bari ko baraza kandi nibyo harimo n'ugo ruhombo rwo kubura bamwe bamwe mu bakadre ba equipe nationale nibyo nkabitwa ba Fera bitwa ba Said ariko nabyo biraza kuba bitanga icizere canka biraza kuba bitanga ikintu kigena kimeze neza cyane kuri equipe nationale kuko tuzakuba tubona abana bakiri bato nabo baza kuba bagaragaza iyo mpano abo bana bakiri bato nibo kazoza kejo mu ntamba mu rugamba rero nyimba nabo baza bagahabwa uwo mwanya cyangwa bakaza kuba banabyitwaramo neza cyane ibintu bikaza kuba bigira inzira tuzakuba tubona equipe iri sude cyangwa iri solide muri rusange tuzakuba na equipe zoba yamenyeranye mu myaka nk'ingahe imbere nibyo muri equipe nationale biragoye cyangwa umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange canke wiyo equipe biragoye kwaza kuba yemera gupasiyanta ngo aze kurindira equipe yiyubake ize kubigira byinshi shikako ariko tugerageje kuraba ama equipe amwe namwe uraza gusanga ama equipe yagiye kuba ashika kubiri byiza bashitse ko bari bayifashijwemo nabande bagiye babifashwamo no kurindira canke kwitegura ku kiringo kirekire ndagwa nkuburorera baza Senegal akugira baze kuba batwara ibikombe ndavuga ku mugabane wa Afrika baje ko bagira umwanya ungana gute nibyo bari bafite imyaka bari hejuru ndavuga nk'imyaka 92 ariko babanza basubira hasi kubwo tana bari bafite zari zibanje kwa zigizi azimera nk'izigabanuka biza ko babina batwara umwanya utari muto n'igihe kitari gito cyo kubanza kwitegurira ndavuga izindi tana ziza kuba zishika hehe ziza kuba zigira byinshi zabashikanye niwe musaruro twaje kuba tubona baronka aho umwaka waheze wa 2022 baje kuba batwara ibikombe nka byose bibaho haba mu bana haba mu bakuze n'ahantu wabona neza cyane ko Senegal iri kiriya mpuriya byaje kuba binayifasha equipe ya Senegal tubona yanafashe n'ikibanza cya mbere ndavuga kuri classement ya ya CAF raba ma ekipa gye atandukanye raba za Maroc nyimba barako baragira byinshi barako barashika ku nuko bafise ayo matana canka abo bana bamwe na bamwe baje ko babakura mu bihugu bigiye bitandukanye kandi navyo byabafasha umwanya utari muto wo kubananya ko babana byiteguriye ni ne
usi wejo isasita uno munsi navuga yuko araza kubakora conference de presse atangiye ikiganiro kubanditse n'abamenyesha makuru ndavuga umumenyereza wo mu guserukira gihugu Etienne Ndayiragije nagira tugarukiye navuga ngo kunyina duherutse gukina turondera qualification ya Coupe du Monde ni Madagascar navuga ngo mu nkino zibiri bakinye batsinze urukino rumwe batsinzwe na Ghana gitsindo kimwe kubusa bagaruka batsindwa nako batsinda Madagascar Chad ibitsindo bigera kuri bitatu kubusa mu gihe Burundi twatsinze Mozambique nako twatsinze Guinea twatsinze Gambia bitsindo bitatu kuri bibiri tugaruka dutsindwa na Gabo ibitsindo bibiri kuri kimwe muri rusange mu nkino zibiri ziherutse Burundi bufise amanota 3 ndetse no kwa Madagascar bafise amanota agera kuri 3 buremere nubuhe bino bintu hari bintu byo hari uko hari cyo byoza kutubwira ku rukino rw'ejo bwana Bukayo Saka
ni ekipe nationale ndavuga intamba mu rugamba munako nyimba bariko barategura ibyo bariko barategura nyimba bafise ibyo bariko barakina nuko baba bariko barapanga izindi gahunda cyangwa bariko barapanga indi mikenyero y'umumenyereza ndavuga bitande witwa Etienne Ndayiragije nibyo zari inkino za qualification aba harimo anje nyine ncanye aba harimo ukwitanga kugiye gutandukanye kuri buri mukinyi ndetse no kuri staff yose muri rusangi ariko biraza kuba binatanga n'icizere ndavuga kwize match zigera kuri zibiri kuko nyimba umumenyereza Etienne Ndayiragije match aheruka kuba kina yatsinze mwe numwe agatsinda urundi nibyo biraza kuba byerekana yuko nibyo uno musa ratsinda jagatsindwa birerekana yuko n'imikenyuro yiwe hari giye kubakinyi iza kuba ireyisisa n'ikindi giye abakinyi bataza kuba banagirane bataza kuba banayitahura amugiye tugiye kuba dukira n'igihugu cha Madagascar igihugu naco kiriko kiraduza nivo muri muri football hano muri Afrika ariko natwe tutibagira yuko abo bakinyi bakinyi zo match doje kuba tunavuga ndavuga izo match za Gambia ndetse na Gabon abo bakinyi bakinyi zo match benshi ntabwo bahari buranyuma benshi ntabwo bahari kuko nyimba uwitwa Said ntibazonkiza yarari muri rugo rutonde uwitwa Jordi Liongoro yarari muri rugo rutonde ashaka kwitwa Frederic Ferre yarari muri rugo rutonde ashaka ndayishimiye Yusuf Nyange yari muri rugo rutonde abitwa abagiye batandukanye bari bari muri rugo rutonde ariko kandi bari banatangwe no mu kibuga bari banatangwe no mu kibuga byumvikana yuko abo basore nabo bari bamaze kuba bagirane bari bamaze kuba binjira mu mikenyero y'umumenyereza ndavuga bita Etienne Ndayiragije ariko waza kuraba uraza kubusanga abandi bakinyi dufise bashasha ni abo batwa ko baje bakora muri champion hano mu gihugu ndavuga ba Erdinho Mukono ugatereka ko aba ari musanga tereka ko aba Fred hagati mu kibuga ucyongera ugende no kuraba abandi bazanye baje babakuye mu gihugu c'u Bubiligi na bakinyi benshi usanga banavukiye mu gihugu c'u Bubiligi usanga ni yikrima yo ngaha muri Afrika
batayemeye
gabo nani yo banamenyereye cyane waza gusanga kugira abandi no kwinjira mu mikenyero yo mumenyereza biraza kuba binagirane biraza kuba binagorana cyane ariko nabyo biraza kuba bitanga isomo cyangwa biraza kuba bitanga ikindi cizere kuri equipe nationale ndavuga muri kazoza kuko turaza kuba turonka abakinyi benshi baza kuba biyunga na equipe nationale muri rusangi kandi baza kuba ari n'aba international muri rusangi kuko nyimba baje bava mu Bubiligi nabo baraza kuba bagira byinshi baza kuba bafasha ndavuga muri Suwadi muri rusangi ya equipe nationale nabo mugihe boza kuba banamenyera hakiri kare turaza kuba tugira icizere cyangwa turonka equipe iza kuba itugira icizere ko nko mu myaka nka 10 iri imbere tuzuba dufise equipe iri hamwe kandi ya equipe nyene kuko waza kuraba no ku myaka n'abana bakiri bato shaka bitwa ba Bedi baracare mu myaka mike tereka ko bitwa bari musanga baracare mu myaka mike abo bari se delegre bazanye baracare mu myaka mike bari mu myaka 20 imyaka 19 kwa barade tereka ko ba Mateo umwana akiri muto cyane ariko ubona ko afise ico gihagararo narashimye n'imyimenyerezo bakoze ku munsi wacu wabana neza yuko nabasore muri rusangi bafise ico
yihangiro
iryo shaka ryo kubabona sero waje kuraba mudu canke waje kuraba ukuru bamerewe muri kabari mwariya muri mu gihugu cha Madagascar uraza kubusanga arabakinyi bishimanye muri rusange abasore bavuye mu Bubiligi ntibatinya kugirana amantrene naba ba Jonathan aba ba Bedi kandi ukabona ko bariko baratwenga ni rya mbere bahuye ni rya mbere niho bagibonana ariko waje kuraba mudu barimwo waje kuraba ukuntu bariko baritwara mu myimenyerezo uraza kubona yuko hari ikintu cerekerana yuko mudu muri muri bo muri rusange imeze neza cyo nacekereza kuba kidu konvika yuko hagati muri bo umubano umeze neza ibyo nabyo biraza kuba bitanga isomo ndavuga ku rukino dufite ku munsi wejo bize kuba byerekana yuko nyimba nabo biteguye hagati muri bo nyimba bumva ko bameriraniye neza hagati muri bo ugerageje kuraba imyimenyerezo bari kwaragira batwenga nabyo biraza kuba bitanga icigwa yuko dushobora kubona urukino rumeze neza cyane dushobora kubona muri rusange bose baza kuba bitangira igihugu nibyo hariho bashasha baje gukina ijya mbere ariko nabo bagomba guprova yuko nyimba umumenyereza yabize yakabatuma ko nyimba staff muri rusange yabize ikabazana apana ko bazamwegeragezwa ngo tuze kuba tubaburaho twabonye benshi baje muri equipe nationale ijya mbere ariko ntibasubire kugaruka twabonye abitwa ba Elvis Kamsoba sore yaje muri equipe nationale kandi bari ko baramuhayagiza ariko twaje kuba tumuburaho twamubonye twaje kuba tubona bagiye batandukanye muri equipe nationale ariko tutabananje kuba tunabona bagarukamo rero nabona habo ho kwerekana ko nyimba umumenyereza yabahamagaye nyimba Etienne Ndaregije ariko umwana staff ababashira babarure bagiye hamwe bakavugana bati reka tuzana aba basore nabo turabico babaze canke turabe ibyo bashobora gufasha equipe nationale nibiherere mu kuraba yuko hari ico bufasha equipe nationale ariko nabo baze biyempoze bafise umwanya ukwiye akoko baza kuba banakina nabo bitwa ko ako bare bakunze kuba babatwara umwanya badahari umwanya wiyaguye barawufise baza kuronka kukajya kuguza bakina hari matches zigera kuri zibiri nabo nahabo okuza bagakumvenka tukabona yuko nabo mu minsi iri imbere dushobora kugira byinshi nabo tuza kuba tubaronderako
nuko bimeze ni ku munsi wejo isasi 3 zuba turiko turakina na Madagascar mu gihe urundi rukino rutegekanijwe ku munsi wa mbere tuzuba turiko turakina na Botswana nayo mu nkino zibiri baherutse gukina baje batsindwa na Mozambique bitsindo bitatu kuri bibiri bagaruka batsinda Guinea mu gihe mu bumva bafite amanota agera kuri atatu ku manota atandatu novuga ngo yari kuboneka mu nkino zibiri yo bazitsinda Uburundi bufite amanota atatu mu nkino zibiri baherutse gukina kwa Madagascar bufite amanota atatu mu nkino zibiri baherutse gukina ndetse no kwa Botswana tuvuge ko bino bigo biri ku rwego rumwe canke niya football nyene yo muri Afrika n'ubu ikibandanyirimo ama mihagre
ngiye kuraba football yo muri Afrika novuga ko haba impinduka nyinshi twanayibonye muri kane twabonye ibihugu atamahirwe byahabwa yo gushika muri kimwe cya kane gishishanye nyuma muri kane byagiye bironka qualification yo gushika muri kimwe cya kane gishishanye cyanyuma rero novuga ko ni na Madagascar twagiye tubona muri kane yatweretse challenge ikomeye bari kumwe n'ibihugu nka za Ghana nka za Egypt mugaba bikarangira muri pure barimo basohotse ugiye kuraba rero novuga ko tugiye kuraba kuri classement FIFA igihugu cha Madagascar igihugu cha Madagascar tukiri inyuma mugiye kuraba igihugu cha Botswana nabo baturi inyuma rero novuga ko ugiye kuraba ugwego equipe seruka ntaba mu rugamba iriko nubwo seruka equipe seruka igihugu ya Madagascar iriko urabona neza ko Madagascar bafise equipe nziza cyane kudusumbye mugiye kuraba Botswana bakinyi babo ugiye kuraba benshi bakinayo bagwire na bakintu bakina ku mugabane wa Afrika benshi
twanabonye n'abakinyi bakina ngaho
za Tanzania
za Tanzania muri championa y'ice cyaro cyambere
mu gihugu cya Tanzania
bandi muri za Egypt
urumva ukajya kuraba equipe seruka y'intamba mu rugamba egire vreno vuga ko dufise equipe nziza kuko ni equipe y'abana bakiri bato ugereranije niyo twahora dufise mu myaka igiye ihera uno munsi novuga ko ni equipe seruka y'intamba mu rugamba muri qualification ya Coupe du Monde wabivuze yuko imaze kubitsinda urukino rumwe itakaza urukino rumwe bivuze mara 3 kuri 6 urukino twereko kwakina na equipe seruka ya Algeria twaragize ne twararutakaje twatsinze ubitsindo 4 kubusa rero novuga ko izi match Etienne Ndayiragije aza kubagirane aza kuba reka pimba n'abana bakiri bato bahamagaje muri equipe seruka y'igihugu namba mu rugamba ikindi gikurikiye novuga ko aza kuba rikara nabana no kongena ashobora kuzoba ari kahagarara neza muri izi matches zigeze kurikira zo kurondera qualification ya Gande ya Coupe du Monde
nagira mumfashe tugaruke kuri kano ga statistique ni Madagascar yatsinze Chad novuga nacyo nizo ni igihugu cyagiye kitwereka mu minsi heze ko kiriko kirakina football mugabo waza kuraba no munsi nacyo ni igihugu novuga ngo nacyo kirasubira inyuma muri football waza kuraba no kwa Botswana novuga yuko batsinze Mozambique Mozambique nacyo ni igihugu nacyo nyine tuza kugisanga kiri ku rwego rumwe na bino bihugu byacu by'u Burundi biri ku rwego rumwe na bino bihugu bya Chad nyine iske mu gihe woje ugatsindwa na Guinea ndavuga ngaha kwa Botswana ukagaruka gatsindwa na Madagascar na nga ndavuga kwa Madagascar watsinze Madagascar uri Madagascar watsinze Chad Chad igihugu navuga ngo kitarirondeza neza cyane ku mugabane wa Afrika
ntazina
uri Botswana watsinze watsinze Mozambique uri Burundi watsinze Namibia bino bihugu tugerageje kuraba turaza gusanga ko ari bya bihugu bibangamirwa na ma equipe ko makumi kuko twatsinzwe na Gabon abandi batsindwa na Guinée tubone ko nyine ari bihugu biri ku rwego rumwe hashobora kuba niyo nayo ma surprise tukaza kubona nka igihugu nka Botswana kiraje gitsinze zino nkino tutabiharura cyane tukabona igihugu nk'u Burundi kiraje giratsinze zino nkino zo kwari zibiri
novuga ko tugarutse kuri equipe nseruka y'igihugu intamba mu rugamba wabivuze twaratsinzwe na Gabon mugani Gabon novuga ko 2019 nabo twabatsinze twabaretsinze turiko turondera qualification ya Kane yigeze ku 2019 nabo bagiye dutsinda muri qualification yandi ya Coupe du Monde ariko iri kiraba iyo novuga ko ni football aguma abonekamo ama challenge uno munsi ntiwotanga rubonye Burundi ku munsi wejo buje gutsinda ekipe yande ekipe seruka y'igihugu ya Madagascar mugihe wose usanga dusuzwa na ekipe seruka y'igihugu ya Botswana ni football yo muri Afrika ubona ko aguma haba challenges zigiye zitandukanye ubushize twabonye ekipe seruka y'igihugu ya Congo iviramo muri kimwe cya kabiri gishirishanye muri ntuze muri kane atashe za Algeria zavuye mu zagana zagiye za Cameroon zagiye rero bavuga ko ni challenge kandi bavuga ko hari ko harazaba impinduka muri Afrika hari ibihugu riko biraza biduga ku rwego guhiza rero hamwe tubonye habaye munsi reprise navuga ko atagitangaza cyo bakirimo kuko football no gutegura kandi uyu Etienne Ndayiragije uri kuraraba kuvashe aje muri equipe seruka y'igihugu intamba mu rugamba hariho byinshi yemeye hariho byinshi akeneye gushikako rero navuga ko nawe aracafise ni umwanya wo gutegura equipe seruka y'igihugu intamba mu rugamba
tunakurutira bona Bukayo Saka n'urukino tuzokina ku munsi wejo Etienne Ndayiragije imbere yuko novuga ngo aza kubashira amajambo hanze novuga yuko asigaye n'umwanya muto bariko baritunganya kugira atangi conference de presse ndavuga yari muri Madagascar tureza kuba tubashikira ko ku majambo yagiye agaruka ko urukino gwejo twabonye abasore bagiye twabonye abasore bakunda gutangura mu guserukira gw'intamba mu rugamba hatabonetsemo benshi tuyitege iki tuyitege surprise yiye ku musaruro wo ku rukino gwejo
akucerekeranye no musaruro twitege yuko nyene surprise zo ziraza kuba zinaboneka ni match ya Mikara ariko ni match ya Mikara ifite nico isiguye ndavuga kuri FIFA kuko nyimba ari match ya Mikara zasizwe na FIFA nabyo biba bifite byinshi bizakuba binasigora ndavuga ku rutonde nsoka gwa buri kwezi ndavuga muri FIFA ndetse no muri CAF rero nyimba tubona hari bamwe na bamwe batari ko baraza kuba bagaragara muri equipe nationale ntamba mu rugamba mu bari basanzwe bamenyerewe kuza muri equipe nationale premier maturaza kuba twitega yuko equipe nationale iraza kubiza muri rusangi yashizemo ndavuga mu mutwe canke iza kwarinya amaraso mashashe nibyo si sindiko ndamuvugira ibyo aza kuba agira canke ibyo aza kuba ashikiriza imbere y'itangaza makuru ndavuga hariya muri Madagascar mu menyereza mukuru ariko nawe ugerageje gusesangura canke ugerageje kuraba amurima kukibaza ku bakinyi uwitwa Etienne Ndayiragije yagiye atwaye muri equipe nationale uraza kubusanga neza abasore yatwaye muri rusangi baraza kuba nabubwiwe araza kuba bamushira ko pressure canke baraza kuba batuma ahindura imikenyero yarasanzwe nakoresha canke ahindura urutonde muri rusangi yarasanzwe nakoresha muri equipe nationale ntaba mu rugamba kuvashitse nibyo dushobora kubona formation ihinduka nzo nazo ziza kuba ziyongera muri surprise dushobora kubona abasore bamwe na bamwe tutari twiteze ko botanguye mu kibuga ari baza gutanguza kuko n'ubundi ni rukino rufite ibyo rusigaye kuri classement FIFA ariko ni n'urukino tutibagira yuko ruza kuba ruje kugirane ruza kuba ruje kugira byinshi rugirane kuri aba basore bacu bashasha ruza kuba rufite byinshi ruza kuba rukora kuri aba basore bacu bashasha nabo baza kuba bagirane nabo baza kuba bashaka kugirane guprova ku mumenyereza yuko nyimba yabatumye ko bafite icyo bari bashoboye rero dushobora kubona urutonde tutari twiteze muri equipe nationale tukabona aba basore bakiri bashasha benshi bari kuba barakinishwa kugira ngo premier man nabo abarabu ko bameze arabe yuko mu zindi nkino zizoba ziri n'uru officiel Enuru ofisiye arabwo muzindi ngino zizoba ziri turiko duhiganirwa qualification kanaka abone uko nabashobora kugirane ashobora kubatsana kabifashisha deuxième dushobora kubona umwitwa Etienne Ndayiragije ashobora n'ubundi gukinisha ndavuga umukinyuro yarasanzwe nakoresha ariko akaza kugukoresha kuki kubandi basora atarasanzwe anamenyereye gukinisha ico ni kintu nacu dushobora kubona ariko ikindi kintu cingenze dushobora kubona ku kuri equipe nationale cyangwa twa kwitega nko ku munsi wejo dushobora kubona equipe nationale intamba mu rugamba baza bagakora byiza gusumba uko twari tubyitse nibyo match twaruka guhura na Madagascar Madagascar yaradutsinze ariko tutibagira yuko nyimba twahuye ubwa mbere abo twahuye ubwa mbere sibo bagihari kandi natwe nyimba twahuye ubwa mbere nibyo haro bamwe barimo ariko abandi nabo ntabwo bahari abiza kwerekana yuko canke biza gusigura yuko nyimba match twakinye ubwa mbere ari baza kwibaza ko ndavuga nka Madagascar baraza ko babihenda cyane kuko twahindutse muri rusange twahindutse muri byinshi kuko nyimba 2019 uko twari tumeze mu myaka 5 nawe no ibintu byaramaze kuba bihinduka siko tuki rero dushobora kubona urukino muri rusange guguruye yago tumaze kuba tubona ya equipe nationale ntama mu rugamba niko dukina ibyo kuzibira se ibintu by'iwacu nubwo bikunze kuba bishika ugasanga turiko turazibira mu gice cya kabiri cy'urukino ariko kenshi tukunze kuba tubona ya equipe nationale ntama mu rugamba tuza tukataka kandi dushobora no kubona equipe ya Madagascar nayo equipe yoba yarahindutse paraporo nuko twaheruka ndavuga muri 2019 muri rusange twa kwitega urukino rumeze neza cyane nibyo ni ya mikare ariko abakinyi ku mpande zose bari decide nyimba ekipe nayo yadutumye kiwabo ikaduhubwo butumira ati tugende dukine match ya mikare bakatumenya muri byose tukarenda dushika iwabo nyine no ku kibuga iwabo aribo banaduhamagaye nabyo biraza kuba bigirante biraza kuba byerekana yuko nabo bashaka insinzi muri rusange rero tuza kwitega urukino ruri bien déterminé kuri ekipe ya Madagascar ari nako natwe two kwitegura ukino rumeze neza cyane kubakinya ibintamba mu rugamba kuko bamwe na bamwe ndabivuga mfatiye kuki witwa Onesime mu kugenda yarabivuze ati tugiye gukina ukino rwa kivandimwe ariko mwibagira mutibagira yuko ari ukino rwa FIFA kandi mutibagira yuko natwe muri rusangi tuba tujomba kugirane tuba tugomba kubandanya dutsinda uko bakiye kubwije ati dutsinze bazi konta kuri kariyeri yo mukinyi ikindi naco ekipe ya Madagascar nayo iradukeneye kandi yadutumiye ko nayo kugira rondere dutsinzi dushobora muri rusange kwitega urukino rumeze neza cyane hariya muri Madagascar
nuko bimeze mu ntamba mu rugamba nuko bimeze mu ntamba mu rugamba ikiganiro novuga ngo mu mwanya muto Etienne Ndayiragijeza ko ari karatanga muri Madagascar imbere y'itangazamakuru muraza kugenda mwumva amajambo ariko arahavugwa tuve mu ntamba mu rugamba tuje mu novuga muri football muri rusange ngahe wacu nkuko novuga ngo byandikwa no munyamakuru mugenzi wacu Cedric Feitoto abasore bagera kuri babiri ndavuga uwo bita Mukono Erdinyo kwa Bumamuru ndetse na mugenzi we Musanga ari kwa Framo di Santri bati ibiganiro bigeze kure bigeze kubice bigana kwijana kwijana kugira ngo berekeze mu mugwi ndavuga usanzwe ukindi cyaro cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda APRFC abasore no. Sezo ya mbere bagize nziza novuga ngaha mu Burundi banatumwe ko no mu guserukira gwe intamba mu rugamba urabona ko urugendo rwabo rwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda mu mugu APR ishobora gukunda cyane tuvuge yuko nyene ari bikigoranye cyane bivanye no vuga ngo nuko kuntu batarafatisha ngahi wacu nivyo mwaka umwe twabonye kwa Bumamura abandi twabona kwa Framo di Santri bameze neza ama equipe yabo no munsi ari kugwego gwiza tubone ko harageze ko bagenda abasore bacu cyane barindire babanze bafatishe ngaha mu Burundi kugira ngo nibaze tubona nize tubone nuvuga ngo ibyabaye ku bandi bakinyi bagiye batandukanye bibasubira kuwaba kuko twagiye tubona amazina yandi basore beshi bagiye mu mashampiyona agiye atandukanye bikanka tukabona baragarutse inyuma y'ikiringo kitari gito
navuga ko ugiye kuraba nk'uyu Mukono Erdinyo kaje gushira ko uyu Musanga ari na bakinyora ko ari kwa bitwara neza muri Primus League wanashimakina no hagati mu kibuga ugiye kuraba rero kuba barandwe na ekipe ya APR ni ekipe novuga ko isanzwe iyoboye mu gihugu cy'u Rwanda ni ya mbere nako ishobora no kuzotwara iyi shampiyona nkuru mu gihugu cy'u Rwanda
bisa n'ibyaheze ku gikombe cya shampiyona y'u Rwanda
igakina CAF Champions League yo muri Afrika yo mu gihugu bagiye muri ekipe ya APR bazosangayo umurundi wacu Ismail Pichu niyari naye ndazazubakira neza ni n'abasore byo ubona ko akiri bato uravye nk'uyu Musanga ari ukarabu yo Erdinyo Mukono Eri nabakinyona ko bakiri bato kandi batangwe kuba banizegwa no muri equipe nationale ntamba mu rugamba yewe novuga ko izajyabo muri hamwe vyogenda neza cyane kuko ntibarasinya ya equipe ya APR mugabira avuga hano nani police cyano nani cinq police yuko bashobora kuba bagira ntashobora kwerekereza muri equipe ya APR mu gihugu cy'u Rwanda ica mbere baraduza nivu bivanya na championnat zaba bagiye gukina ica kabiri bararonka ubwo buryo buryo kuko recruitment iza kubimeze neza umushahara za kwari kahembwa muri APR uratandukanye cyane n'uwahembwa muri inde muri equipe ya Bumamuru ica gatatu novuga ko baraza no kuba baronse uburyo bukwiye bwo gushobora kwidandaza kuko champion nkuru mu gihugu cy'u Rwanda irakurikiranwa cyane gusumbya ibintu ze champion yacu ya Primus League. Rero uvuga ko ni ikintu kiza kuri bana basore kuko ni n'ikintu kiza ku Burundi kuba turiko turaronka impano z'abana bakiri batari ko barasohoka. Byinto bazoza barizegwa cyane muri equipe nationale n'aba mu rugamba. Kuko giye kuraba imbere yaho hagiye aba bamanu hagira n'aba barishari ubukurikiye uyu mukoche cyane ndarege je tangiro zera batuma ko muri equipe nationale namba mu rugamba rero bvuga ko cyo bari kintu kiza kuri mukonoeri ndetse n'uyu musanga ari mu gihe baberekeje muri equipe ya APR mu gihe cyo Rwanda
ikintu je ngaruka nibaza buri munsi twoma tubona abasore bagiye batandukanye nk'aba Mudera Kibari bavuye mu kwa Bumamuru muri sezeheze twabonye abasore nk'aba Pasha
ndi kuri
bava ngamu iwacu mu mama equipe kwa Bumamuru tubona abandi basore bagiye batandukanye eske tuvuge ko nivuye abasore bibakibereye championnat y'u Rwanda cyanke ni nabo basukuti nyene abajeje no vuga ngo kubaronderera amasoko nabo badashira mu izo mvuga kugira ngo babarondere no mu yandi mashampiyona koma komendetse no mu bigo bimaze gutera imbere muri football
ngiye kuraho ko ari kurabivuga nk'aba ba Mudera Kibari bavuye muri equipe ya message berekeza muri equipe hariya mu yagasubiye mu gihugu cy'u Rwanda ugashira ko abandi uyu Pasha ndi kuri yo Pasha yagiye mu magaje avuye muri equipe ya Bumamuru novuga ko
nako na abasore nka Adolphe
bavuye kwa muso kwa Frambois kwa Musongati berekeza muri mu magaje mu gihugu cy'u Rwanda novuga ko ugiye kuraba kinyibigenzeza mu gihugu cy'u Burundi
berekeza mu Rwanda
Rero uvuga ko igituma abanya mu Rwanda bajayo sinikindi championnat yabiramaze kuba bo barahemba cyane gusumbya championnat yo mu Burundi. Ninda gwa karorero. Nk'ubu nimba kwa Bumamuri reka hembwe 2200 vy'amarundi. Agiye mu Rwanda mu 2400 vy'amanyarwanda. Umva niyo reka kugenda. Niyo mpamvu ubona ko bakinyo barundi barera mu Rwanda kandi hari nabo vyerera. Bashitse mu Rwanda kaza ko nari kwandurwa na mayandi ma equipe
harabo byera kuko araje kurabana
n'aba ba Bonfils
kare araje kurabana uyu ndavuga n'uyu Mudera Kibari nyano nyinyo nubwiwe ubwo baje kuba bamutuma ko muri equipe nationale ntamba mu rugamba yaraje arabishikiriza aravuga ati nyimba mubona bakinyi babarundi canke benshi dukunda kuba dufata urugendo tukavana mu gihugu tukerekeza mu gihugu cy'u Rwanda premier man ivyo mu gihugu cy'u Rwanda ati football yabiri kiragira visibility cyane atari gikindi naco ati nibyo ntawo kurengagiza agafaranga kariyo kuko tweze turabizi nyimba avuye ngakerekereza mu gihugu cyo Rwanda icyo cyo ki ni kintu tumaze kuba tunarumarika cyane kuko championnat y'igihugu cyo Rwanda ntabwo ari champion ikomeye gucumye championnat y'igihugu cyacu kuko waza kuraba bo beza biwacu baraji wabo kandi ugasanga bariko bari impoze ndaguha nk'uburoro bwiye butandukanye abashasiri baravuye hano mu gihugu bashitse hariya bakagenda bakaba mere bitero shaka ba Cedric baravani wacu bashitse hariya bagashika be bakaba babami shaka ba Bonfils Caleb baragendayo kandi ukabona ko bashitseyo adaptation hariya ntacho iri kirabatwara nta kintu na kimwe byose biriko bigenda neza
ahubwo bacha bavanze
murumva rero na Mudera Kibari yaraje avuga ati ikintu cyonyene championnat y'igihugu cy'u Rwanda idusumbiye ko nuko bo visibility yabo canke ibintu byiwabo ariko barabishira ku mugaragaro ati urako baragerageza gushyamwe amafaranga kugira navyo bigirene bize kuba binamenyekana cyane ni navyo rero biriko biraba ndavuga kuri inde kuri ama equipe agiye atandukanye nibatinya guspendinga mu amafaranga kuko baba bazi yuko Fendofe nawe amafaranga baza kuba bayinjizamo ibyo rero biraza kuba bigoye hani wacu kugira ubone nka equipe nka Rukinzo canke equipe nka Burundi Sport Dynamique aya makipe nka masipiri ngo aje kuba afata umwanya ngo agende gukora umukinyi hehe mu gihugu cy'u Rwanda ngo amutsa nini barabizi neza yuko ubwo buryo batabufise bo baraza bakagirane bagaforoma abo bana nta mu bana nabo bamara kuba bagira ibyo bashika ko bakaza kuba berekeza ndavuga ku mugabane wa Afrika nivyo byaje kuba bishikirizwa na Mudera Kibari kandi yavuze ati ikintu cyonyine champion wo mu Rwanda iturushirije ko ati nakugafaranga ati kini naco womenya ati kini naco womenya cyoco nuko iyo champion wo mu Rwanda ikintu cyonyine gikora ati harakora ingufu kabisa ati ayahandaho ibintu byerekeranya na tana ati ibintu byerekeranya na tara vraiment ati tana ni iwacu ati tarire hano mu gihugu atariko n'amafaranga nizo nguvu nyine bakoresha muri rusange rero nibyo nako ndavuga mu Rwanda nyima tubona abasore bacu bari kubarajamo kandi n'umuzura n'ababona bagenda nyima twumva witwa Ridinyo mukono nuko nawe ari kugogogo gwiza hano mu Burundi nyima twumva witwa ari musanga nuko ari kugogogo hano mu Burundi ejo bwo nitwara twumvise n'amakuru avuga kwitwa ba Kesi Jordan nuko barako babyitwaramo neza cyane hano mu gihugu raba kumwa kweza abasore bagiye Frambodore is Frambodore Centre yatwe kurekura hafi gice cy'abakinyi biwabo berekeza mu gihugu cy'u Rwanda rero muri rusangi ni na ma equipe nka yose ubona ko mu Rwanda bamaze kuba babona ibyo barimo bamaze kuba babona yuko guspending amwe amafaranga ntacu bibatwaye muri rusangi rero barabona yuko turashaye amwe amafaranga hama mu nyuma natwe turabona inyungu bitandukanye no hani wacu kuko barabona sinaho noza gushaye amwe amafaranga giyangana gute kugira nzo yagarukane navyo biraza ko babikoye
nuko bimeze ku basore bacu no vuga ngo bari ko bagomba kwerekeza mu Rwanda ndetse nande basore no vuga ngo bamaze kuba bashika muri championa nkuru y'Rwanda harabafatishije no vuga kandi na numuntu yoza ngo abiharire kuko urabona no vuga ngo ibiharuro byabo bimeze neza tuve ngaho twerekeze kwa mugenzi wacu mu mupira w'amaguru nyene niwe bita Jordi Yongora ndavuga inyuma yuko yaratogwa nk'umukinyira yaranze neza mu meza giya tandukanye ukwezi kwa mbere no kwa kabiri niwe yatowe nk'uwaranze ukwezi mu cyicaro cya gatatu mu Bubiligi muguru nuvuga yuko wamaze kuduga mu mwaka uzura kina championa y'icicaro cya kabiri mu Bubiligi
nuvuga ko ari ikintu ciza cyane kuhugiye kuri abantu uyu mukinyi Jordi Yongora nako bari bana mutumiye no muri equipe nationale namba mu rugamba muga ntiyabaye akiza bivanye nuko yari ari concentré kuri equipe yiwe kandi nuvuga ko
yagize bo birani siguye ko nkubuca tubana neza yuko nivyo zari match ya Mikare kandi numukinyi kuva aje muri equipe nationale ndavuga
Jordi Yongora
amaze kuba yerekana yuko
ari ku gwego gwiza
nawe ari ku gwego gwiza kandi afite byinshi bintu abareka arafasha ndavuga equipe nationale ntamba mu rugamba rero nyimba yavuganye na staff akayibwira ati equipe yiwacu dufise matches ziri très important matches zugupfa no gukira vuga ati izi matches dutegerezwa gushamwo ingufu zose ati dushegerezwa gushamwo concentration ikomeye waje kuraba witwa Jordi Yongora kandi akaba ari na ngendegwa ko muri iyo equipe ya La Rivière hariya mu gihugu cyo bubirigi nawe je nibaza neza yuko byari bikwiye yuko nawe n'uwo mwanya bamumuha nabo ntibamubaniye nabi bamuhanye naje gufasha ekipe yiwe hariya mu gihugu cy'Ububirigi navyo byanagenza neza cyane n'ahantu ho kumukeza cyane kuba bana Ronsenio Monte yo mu cicaro cya kabiri agiye mu cicaro cya kabiri mu Bubirigi agiye kubahura n'ayandi ma challenge agiye atandukanye mu Bubirigi kuko nyimba avuye mu cicaro cya gatatu agiye kuba kine cicaro cya kabiri ni cicaro kiba kinakomeye urahura n'aya ma ekipe mu makupa agiye atandukanye ma ekipe yo muri Premier Division navyo biraza ko bayi mudugiriza visibility ndavuga bita Jordi Yongora dushobora no kumubona yegera imbere mu zindi muyandi ma equipe yitwa ko komakome afite amazina ngaho hehe mu gihugu cha Belgique agiye kuba kina champion imwe n'uwitwa uyu musore wo kuri gatatu uyu musore Marco Weimann ari muri Bischoft mu gihugu cy'Ububirigi nayo nyine mu cicaro cha kabiri bagiye kuba bahuriramo muri rusangi ni kintu kiba kimeze neza cyane nibyo ni equipe duze ariko icingenzi kirimo nuko n'umusore w'iwacu nawe yaduze kandi yanagizemo n'ugo ruhara mu gufasha equipe yiwe ndavuga La Rivière nayo ize kubiduga ubarutse nabwiye ati nabonye aka interview agiranye n'umwe mu masamirizo hariya mu gihugu cy'Ububirigi uwitwa Jordi Yongora ariko aragenda atanga ibyizere kandi ubona neza cyane yuko uri kuraraba ama message ari kararonka yo kumwankuraja avuye mu babirigi monye n'ubwabo bakunze biyo equipe urabona ko ari umusore nivyo amaze kubagira byinshi yubaka mu gihugu cy'Ububirigi muri iyo equipe nayo niyo equipe iramwishimiye twibaza ko nawe bashobora kugumana no mu cicaro cya kabiri tukabandanya kubona witwa Jordi Yongora ari karaduzana ivyo nabyo ni ibintu byiza cyane kubona equipe yewe yaduze kandi ni ibintu byo kumukeza cyane icingenzi nuko ari no mu bakinyi bakunze kuba banafashije equipe cyane
nuko bimeze mu ntamba mu rugamba nuko bimeze muri football ngahe wacu tubanze dusome ku mazi gato amatugo ariko twinjire muri basketball mu buryo bwiyaguye